Zaka kumi sobano zapita, gulu la Balaka Adventist Police Choir likutumikira Mulungu kudzera mu nyimbo. It's 10 years anniversary celebration and fundraising. August 6, 2023, ku New Uptown Lodge, andiamo Balaka, kuyambira 1 o'clock masana. Tidzakondwerera limodzi kuti Balaka Adventist Police Choir yakwanisa zaka 10 yekutumikira Mulungu. Kudzakhalatu mayimbidwe Ben Mahaj, Florence Maseya, The Three Jews, kumanso na Masalima Singers, chimbale cha nyimbo cha The Best of Balaka Adventist Police Choir chidza kazikitsidwa nsopatsikuli. Kumanso magofyeti a 10th anniversary adzakhala kugulitsidwa. Pezani tiketi lero, 3,000 kwachoka. Satheka ndipo kudzalipira pakomo ndi 5,000 kwacha. Matiketi akupezeka pa Balaka Main SDA Church, Balaka Central SDA Church, Riverside SDA Church, Lingala SDA Church. Mutanso kuimba 0992-222-223 kapena 0888-222-223 kuti mupeze tiketi musavuta. Balaka, this is one of its kind. 6 August 2023, New Uptown Lodge, Andiamo. You don't want to miss it.